mosola wa teng gore e be ke tsenela phetogo e ka maemo a me a setautona ke gore ke bulela dikgoro ga isa ga tautona a seo ke a buisanya le balekane lebagane motswana a re magoko matlhong mme ga ke re ke a ba tsamaela yana ga putego e le kwa magoko a le kwa go raya gore a latelwe kwa ka seemo seemedi maemo a lekanang a lebaneng yaanong kwa a go te summity yana head of state level go raya gore ke putego ya botautona fa patikesa gore e kele teng bogolwang ke gore dilo tsa ya go buiwa kona tsa industrialization mo Africa tsale re tsere tshwetso ka 2020 go summiting ya February ko Addis Ababa le baeteledi ba mafatshe gore go ye go nna le puisano e gatlhegileng e tla buang ka industrialization ya Africa e tsamaelana le FCTA ke maikaelelo a African Continental Free Trade Area re e tseneletse le banka rona kana ba re thusang ba UNIDO United Nations Industrial Development Organization yaanong re tle re na le bone re tle re pitlagantse phuthego tse pedi mo go e lengwe fela go raya gore go tsena maphakela o dula bosigo go theogetse mme maikaelelo tota ke gore re tswa kwana e be re kgona gore re kgotlhetse re rotloetse re phiphitise gore dilo tsa go tlhabolola itsholo tsa rona mo Aforika jaaka sekgwadiwa industrialization go tsenya kgwebo tse ditona tsa maara thata go oketsege ka lebelo le ka bokete mo Aforika hela otlhe gape re batla gore re tlhabolole mo gore bitsang regional value chain kgang ene ka bua kaene ko indaba mining indaba Aforika borongwe gola gore yaka re na le ditsomong tse e leng go di kgona go dira di-battery tsa motlakase mo Botswana, Namibia, Aforika Borwa, Zimbabwe, Zambia, DRC, Angola, Mozambique. Re kopanye dilo tse re iponele gore ga re tla tshwetso re ikomele mo ya tlase ga o dimo ka re thusa ra kgona go dumelana yalo ebile babeeletsi ba re ema nokeng se ke kgona gore re ntshe malatlha a dikoloi tse motlakase a le ga tselotlhe rapuso ya me e tsweledisa ga puso tse dingwe tse nne di teng mo Botswana di simo tseng teng ebile di dirile bontle thata e tshela madi a mannye mo go lekeng go rotloetsa gore isolelo ya rona e kabakane mme pele ga e kabakane kane batla gore go nne le go thale motlhala gore batla gore e kabakane jang mo gore go dirile moo e seng ela ka maikamo a rona a ditlhopo e leng gape ka tsentse re di ba mo ditogamanong ntsentse e le gore di ba pele palamente le mananeo ebile le melawana kana melao re batla gore re tsenye madi a mantsi a ka re a dira mo go kanoka go thothomisa ka sekgwa ka di-research mme re tsenya madi a mantsi gape mo goreng re isa bana ba rona ko dikweleng tse di rileng go ye go ithutela tse di rileng re batla go dira melemo ya batho e senye le kgomogelo ya batho gomo re sekeng tle go direrra batho ba mo dikweleng tse di maemo a ko godimo se dirisang le badiri ba melemo ba tlhwatlhwa e ko godimo go le mo kgasong dikgang tsa lekano la CNN ke tsaya gore batlho o bone re mo rwa digala setedu yana mo America yana gate Dr Peter Hotel gantsi motho o ritsena eo ke tsabetse ba tsone ka go bua le ene ba dumalana le yunibesity e leng ko go yone ka gore re batla gore ye go ira melemo re rulagantse le monnagate Dr Peter Patrick Sonshu monna o ira melemo e se kana ka sepe ko America re rulagantse le ene gore le ene a tle go ira melemo mono o signe contracta o hirile lego la rona ba baakanya ba betla gompie kwana mešhini tla goroga ko lobu re 'ira gore e nne lego le le gore ga go rue diphologolo fela o dirwa gore go kanokwe teng o ikgolagantse le yunibesity ya buane ebile le ene Dr Patterson Shu o iste maranyane a maemo a ko godimo a e leng gore a kgona go tapa marothodi a metsi mo legaugaung mona e ba ira metsi di mo tseleng e tla re di sena go pe gone kona batswana le lona babega dikgang le tla ba tsamaela la go ba kaela gore e dintsi yang tsela ga go gore e bi ke tang de ke modisa e base station ya go e launchang satellite ya rona iseng ke de launcha base station ya communication ya satellite ya rona ko boost ko palate e nka di balola ha di kana ka sepetse le gore ira gore re ka tsamaranya ne rra re itirela tse ne gore e ke tsa rona.